kahle ukuthi
Nginguthandiwe
Hayi ngoba ngingwe
kakhulu
Nami ngiyahluleka endleleni Ukuthi
Nginguthandiwe
Nami namaphuthani Kodinkosa imaleli wona Nginguthandiwe
Thank you.
Nginguthandiwe ngalomusa
Nginguthandiwe
Jesu khona uJesu yakuthanda